kubirana kwinziranye igihugu n'umugambi
ubwatsi buruma bukabisa ubundi ni kuri ayo majambo dutangaje icese ko ikoraniro kaminuza ridasanzwe ry'umugambi sene cyo kuri uyu wa cumi ntwarane ibihumbi bibiri na mirongo irindwi na kane yuguruwe icese
ni byiza cyane umuvukanyi wanyu agatogwasa nje namubwiye inshuro zibiri nimba ibyo twagwaniye ari byo wagwaniye nimba ibyo twagwaniye muri CNDD ari byo nawe wagwanira nunze mu mugambo CNDD cyanke ubu mugenzi w'umugambwe muramubaze naye mubwiye turi mu kigobe ndumukuru w'inama nkenguza amate
haramaze iminsi zuguru mu mugambwe CNL harabonetse umugwi w'abashingamateka bavuga yuko batemera uburongozi bw'umushingamateka agatogwasa ari we yarasanzwe anawurongoye imbere y'amategeko byarashitse kure gushika naho ibikorwa by'umugambwe CNL bihagarara batemerewe kugirisha inama yariyo yose ivyo mu mugambwe CNL bakaba baravyiyamirije bakaba bavuga yuko umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu yoba abifisemo uruhara bati nivyumvikana ukuntu twebwe twiyumviriye ngo tugire inama mutwankira ariko abandi bavuga yuko batemera uburongozi mukabemerera mukuru w'umugambwe gwasa Agaton yarasavye nuko hobi inama ya bose canke Congrès Général ariko barabihakana ubu rero abo ku rugo ruhande rutamwemera canke rutemera uburongozi bwiwe rwaraye rugirishije inama rwaraye rugirishije ikoraniro giruko ishaka Nestor akaba ariwe rero bivugwa ko yoba yaraye atowe kugira ngo ashobore gutwara umugambwe CNL
giruko ishaka Nestor
ko biba abandi bo mu rundi ruhande bicaritswe n'abapolisi babankiye kwinjira mu iryo koraniro uruhagarara ntirwari goroshe bari babicaritse gushika naho atabashobora no kunywa amazi
ikoraniro kaminuza ridasanzwe ry'umugambo CNL ryatunganijwe kuri no w'Imana Ingozi n'umugwi w'abashingamateka bashika cumi b'uwo mugambwe bavuga ko batemera uwashinze uwo mugambwe agatogwasa bafashwe mu mugongo n'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD ku migwa mikuru yose y'intara hakaba harungitswe imiduga yo mu bwoko bwa Coaster ndetse n'izishyirahamwe rya leta Otraco zija gutora abitaba iryo koraniro mu gisagara ca Gitega umugwa mukuru wa politike hoho imodoka yari irimo abitabiriye iryo koraniro yavuyeyo iherekejwe yongeye ikingiwe n'abasirikare bari mu yindi modoka yo mu bwoko bwa pickup abanywanyi bayoboka agatogwasa nabo ku rundi ruhande rwabo ntibari batanzwe bazinduse biteguriye kuja kuburizamo iryo koraniro bavuga ko riteye kubiri n'amategeko agenga umugambo CNL ndetse n'amategeko y'igihugu agenga imigambwe abashingamateka ba CNL bayoboka agatogwasa bishikiye ingozi ariko barankirwa n'abapolisi n'abasirikare bavuye mu ntara zitandukanye bari bakinjiye kwinjira ahabera iryo koraniro Bakaba bahavuye nyabuna begeranirizwa hamwe bicarikwa kuzuba atanumwe yaranarekuriwe kubaha n'amazi yo kunywa. Ivyo bikaba byari bihagarikiwe na buramatari w'intara ya Ngozi, umushikiriza manza wa Republika n'uburongoye iperereza aho mu ntara ya Ngozi. Mu ntara zitari nke, indongozi n'abanywanyi b'umugambo CNL bafashwe. Ho mu ntara ya Muramvya, ibisi yagira yunguruza abanywanyi ba CNL bayoboka Gatogwasa yahagaritswe, abayirimwo bajanwa gufungwa. Mu ntara ya Kayanza niko kuko indongozi n'abayoboke ba Gatogwasa bafashwe. Ivyo biruko mu gihe haheze umwaka urenga umugambo CNL ubujijwe gutunganya manama n'ibindi bikorwa byose, mu gihe abiyonkoye kuri Gatogwasa bobo batunganya manama ukuri kwamye. Ikano ku munsi wa gatandatu w'indwi yaheze, ikoraniro kaminuza ry'uwo mugambwe ryari ryatumweko na Gatogwasa ryarabujijwe iBujumbura ku mugwa mukuru w'ubutunzi. Uretse rero ko iryo koraniro ry'Ingozi ryari ricungerewe bidasazwe n'inzego z'umutekano zose zikoranye, amakuru dukura mu banywanyi w'umugambo CNL avuga ko abari muri ryo bashitse bambikwa umwambaro uranga umugambo CNL, kandi nka bose barabanywanyi w'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD na cyane cyane imbonerakure n'abakenyerera rugamba.
Aba rero bagiriza umukuru w'umugambwe Gwasa Agato ko yarenze amategeko, ko yabatatanije kandi ko yabaryanishije
kubahiriza ayo mategeko y'umugambwe n'ay'igihugu, ariko ntiyigeze abyumva, ararahira ararengwa. Maze aho kwegerana twabandanije dutatana, nyabuna aho kumviriza akamo mutaregeshanije kudutera, we yabandanije atujyanisha, habandanya higanza urwango rutagira izina, harabura ihumure na gitabara. Ariko rero abarundi barayamaze bati aharabagabo ntihagwibara.
Ubu rero yararongoye iri koraniro yitwa Maria Makurata ntaco bakimvuna, n'umushingamateka yatowe mu mugambwe CNL. Abari mu ruhande rw'umushingamateka Agatogwasa bavuga yuko bobo basavye ko bogira ikoraniro, ariko umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu arabangira
ngo ni ikoraniro kaminuza ridasanzwe ngo ry'umugambwe CNL, bikaba byadutangaje kuko turazi yuko umuntu wenyine afite uburenganzira bwo gutuma ko ikoraniro kaminuza ry'umugambwe, akaba ari umukuru w'umugambwe awuramuswa mwa kino gihe, nawe akaba atari uwundi, akaba ari umushingamateka Agatogwasa. Hanyuma tukamenyesha ko mu minsi iheze yari yarandikiye umushikiranganji w'intwara hagati mu gihugu amubwira ko agomba gutunganya iryo koraniro kaminuza, icyo bita Congrès Extraordinaire Inclusif, irimwo abamuyoboka n'abitwa ko biyonkoye ku mugambwe. Yari yavuze ko bose bojamwo kugira bitore umuti w'ibibazo biri mu mugambwe. Hanyuma umushikiranganji w'intwara hagati mu gihugu yavuze ngo ntibishoboka, yamuhaye inyishu de defense negative. Rero tugatangara kumva aba bandi bivugwa yuko ngo baba bafise uruhusha, ubwo ruhusha tukaba twagumye nk'abashingamateka batuwe muri uwo mugambwe, twagumye dusaba ati nimutwereke urwo ruhusha umushikiranganji w'intwara hagati mu gihugu yabahaye, y'ababuramatari, y'abawujeje igipolisi n'abandi. Nta numwe yigeze twereka ubwo ruhusha, baguma basubwira ngo turondere ngo umushikiranganji w'intwara hagati mu gihugu. Abaturongoye nka Secretary General w'umugambwe kuvejo aguma amubwira itunganywa ry'iryo koraniro ko ridaciye mu mategeko, nk'abashingamateka batuye mu mugambwe CNL. Murazi yuko Bibiliya yacu tugendera ko ari ibwirizwa shingiro. Ibwirizwa shingiro naryo mu ngingo ya 80 riravuga neza yuko ubutegetsi budakwiye kwivanga mu itunganywa ry'imigambwe naho rero buramacyari kasubye ati ntimushaka kurengana ngo mugende ahije kuraniro libera kandi cyo twako turasaba ati reka tugende duhagarare imbere cyangwa sinjira muri sala kujya turabe gusa abantu binjira muri iryo koraniro kuko tuzi ko ikoraniro kaminuza rijamwo abo bita les membres statutaires abantu bazwi n'amategeko les membres statutaires nabo bemewe n'amategeko turazi ko nka bose bashigikiye umukuru w'umugambwe umushinga mateka gato rwase
uko bimeze kose rero iryavuzwe n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe SNDFDD cyoba cyara yaritashe umushinga mateka rwase gato kwa kuwe kuburongozi bw'umugambwe yoba gomba yishikane mu mugambwe SNDFDD kuko bari bamubwiye bati nimba bari bagwaniye ikintu kimwe aje mu mugambwe SNDFDD canke yemere kuba umugenzi wawo muca mwumva ko avyanse ibikurikira yobona ivyo arivyo
ibintu biza cyane umuvukanyi wanyu agatogwase nje namubwiye inshuro zibiri nimba ivyo twagwaniye ari byo wagwaniye nimba ivyo twagwaniye muri SNDFDD ari byo nawe wagwanira nuze mu mugambo SNDFDD cyanke ubu mugenzi w'umugambwe muramubaze naye mubwiye turi mu kigobe ndumukuru w'inama nkenguza mate
mbega none ibi byarabe bibaye abari ku ruhande rwa gwasa bagiye kuvyemera Boba bagiye kwemera ivyavuyemwo
umunsi heze twagiye turavuga yuko hijya no hino hariho abantu bariko barazunguruka igihugu cyose bagira intonde ngo z'abantu bazo kwitaba iryo koraniro kaminuza tukaguma subwa ati nyamu nabo bantu bariko bariyandikisha saba membre statutaire harimo nabo bantu batari mu mugambwe nkimbonera kure n'iki n'iki nije rero twibaze ko bariko baranka ko tugenda kubona kugira tube detemwe okirere tubone yuko iryo koraniro ryakwije amategeko kandi nkako ntiri kwije amategeko kuko uwateza kuyitumira siwe yazitumiye abateza kugitaba siwe bagitavye ntibyumvikana nk'abashinga amateka dushobora kubuzwa kuja kuraba ibiriko birahabera kugera naho n'umumenyesha makuru agomba kuza kubaza n'ibigomba kuhakorerwa nawe ne yirukanwa mu gihe tuzi ko muri demokarasi ikintu kije imbere sera transparency none je bintu bamukinyegero mu rufuri batashaka ko abene umugambwe babona nibiki naho twe twavuga ati twebwe byo koraniro kaminuza bariko ravuga nubwo borishika ko kugikenye ntaje dushaka kwemera nk'abashinga amateka reka n'izindi ndongozi ziri ngaha ziri nyinshi turi kumwe ngaha ariko barakurikirana baraba uko ibintu biri kubagenda harabo bagiye barazibira hijya amabarabara yose bazibiye niho umuntu ace bazibiye kubera iki bazibiye ni ryari imiduga yawe cyako imiduga y'igihugu yahora iza kukunguruza abantu bo mu migambwe na cyacane umugambwe CNL ni gihe dutegura amakoraniro kaminuza yo mu kwezi kwa gatatu n'ukwezi kwa kane mu mwaka uheze yasavye ko bibodukorera igitenge muri Afrisectile ariko byarase none abo bobo boroherezwa bigenze gute naho rero tuvuga tuti nabandi bantu ntikizi ko ari umugambwe mushasha ugomba kuba mugabo biramusebe baye ku mugambwe ku izina ry'umugambwe nka CNL n'ukuri murumva yuko harimo ibintu byinshi bidafudutse byumvikana yuko tweza kubandanya nyede urugamba rwa politike nk'aba CNL kandi turongowe n'umushinga mateka agatogwasa
kuva aho umugambwe SNDFDD ushikiye ku butegetsi imigambwe itari mike yari ku rubuga rwa politike yarasambutse za Frodebu zaragiye za Iprona zaragiye hamwe n'iyindi migambwe ntiriwe ndavuga ubu rero ivyari bigize imisi binugangwa ko senere ishobora kwa agatogwasa baraye babishitseko ntawereka rero gukeza SNDFDD ku butwari bwayo ku mugambi yihaye kwihangiro yihaye ihangiro ry'ugusambura abandi mwene ubu buhizi rero urashobora kubugira ugasubira ukabugira ugasubira ukabugira ugasubira ukabugira ukiyita ko ari wewe uciye ubwenge gusumbya abandi bose ariko impera ni impera birakugarukako mbabazwa n'abantu bakoreshwa mu gusambura abandi mu gucanisha mw'abandi mu kubagirira nabi uwo muntu yabaye igikoresho aragira ibibazo rero nta muntu n'umwe byoba byatangaje kuko abantu bose barabibona yuko ari SNDFDD yinyegeje inyuma y'ivyo bintu mumbwire uwundi mugambwe wari bwabeho bacungereye umutekano nk'uwo baraye bacungereye. Ariko rero hari gihe ugira ibintu ukiyumvira ko bwabaye ubuhizi ugasanga uri kurigirira nabi nawe. CNDD-FDD ubu naho ihise kuri rihangiro ikintu kigiye kuba igiye kugira abansi benshi. Nta nyungu nimwe ushobora gukura mu gusambura abandi. Reka twumve abaza baratahuye kera umukenyuru wa CNDD-FDD. Iprona nta wabagishobora guharura mababi fise kino gihe.
Ibintu turiko turabamo hano na kamaramaza nta n'umuntu kirobinye na kuvuga uravye makete mushikiranganje ramaze amezi yandika arenda barabizi ngo ni ngorane iri hagati y'abanyamugambwe naho ni ibintu uzi ubwenge turabikurikirana turabizi jewe rero nta gitangaza cabayemo gusa nuko abahora bahendwa ngo ni ibintu by'indani boheba bagaca ubwenge bagatandukanya ishasi n'ururo urazi igipolisi cyahagurukiye kugira gikinge abo bantu b'intumwa za CNDD-FDD zo gusambura umurambo SNL n'ibintu biteye agahinda. Insiguro si yindi ni ya ntumbero ya CNDD-FDD n'ubutegetsi bwayo yuko atavyo guhiganwa ari uko ata mugambwe n'umwe wobaho mu Burundi atari ivyico byabo kugira ngo uzoje mu ihiganwa atawe bahiganwa. Ha kindi ntagire yindi nsiguro mu rondera n'ishaganirizo ry'abanywanyi biwe gusa kuko bica biboneka ko ari iby'abarundi bose bica bigaragara ko amatora yimirije atacitse umuntu yazigamo kuko batakeneye abo bahiganwa guhaba amatora abarundi bisanzuye bisigura ko amatora yimirije ata murundi yohava yizigiramo ikintu. Icyo nsigura rero abo kwa gato ishaganirizo bavutse n'iby'abarundi nka bose kuko amatora ntaraba umugambo uyu canke uriya gusa. Ikihambaye ni kinuko ibi biriko biragigwa abarundi barabona barumva bizoshika ryari bizorama gushika ryari nicyo kibazo umuntu yokwibaza byungura iki gihugu biriko bifasha iki gihugu bibaza ko bizomara imyaka ingahe nicyo kibazo gihambaye nayo kwibaza yuko hari isaganirizo icyo kibazo kiragoye kwishyura ego uraca mugashana yandi ntawuzi ingene abarundi babyakira n'ingene babibona Sigura ko ari inyungu za CNDD-FDD no kuvuga rero ko demokrasi ntiyige zibaho amatora aribwa ivyo rero nta novuga ko ari ikindi cemezo bahaye abarundi n'amakungu nayo ahandi nta gishasha kirimo nta demokrasi turimo
mbere abarundi bamenye iki bumenye yuko ubundi buri mu ngwane z'ubutunzi dasanzwe zimwe bita crise economique abarundi babimenye na leta ivyemange.
Reka turangize ubu mugambwe CNL warayubaye nk'uko yindi migambwe yose yabaye. Umuntu rero niyo genda atibajije utu tubazo dukurikira mbega politike y'u Burundi yobigiye kubandanya gute? CNDD-FDD yobigiye kwiyamamaza yonyene atamugambwe wijunja bihanganye? Mbega mu gihe byo bandanya bimeze uku ibizova mu matora abarundi bazovyakira gute? Kuko murumva yuko abanyapolitike bavuga bati amatora turazi neza yuko yibwa. Turetse no kwibwa murabona yuko bageramiye imigambwe bayisambura. Mwebwe nk'ababirabira hagufi icizere cy'u Burundi kirihe? Imana yo mwijuru nibahezagire mwese. Reka twibandanirize rwa rugendo rwacu maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Umuntu atarashika mu ishuri ry'abarundi bose turamuhaye kaze.